Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze. Jerusalem, ikayalami.